Jerusalem, Ikayalami. Ilondolose, Uhambenami, Zumangishilala, Jerusalem.
Thank you.